Icabangisa laphezulu sikhuluma noNkulunkulu manje ngobudala bakhe in heaven as bless as busise hey siyahamba seso wethu ah 25 past 3 ngidoma ngakungaveli 3111 bathi Bon Jovi noma bathi nine sasibusisekile engeke sithole yayihlangana nami ngobudala bami yadle yamoto kwakungathi ithengelwe mina ngathi ngibhlesiwe hayi hayi kukhuma into lapha endlini. Thank you.
Thank you.